fo ka taa se mɔgɔ kɔrɔbaya ma. Tununya don ko don I bɛ dusu kasi ko ye, ma deli ka min ɲɔgɔn ye.
You believe.
You did nothing wrong to lead us down this road.
Ala ka limaniya di an ma.
I wallow in shame while you sit there on your throne. When I miss you,
don't be jaded, don't be so dumb.